Naki hiri o te manu whakakite i a kua ore ne koe A ka vare vare mai koe i a kua ue hoki a ue Naki hiri o te manu whakakite i a kua ore ne koe A ka vare vare mai koe i a kua ue hoki a ue Hoki runga hoki raro whakakina mai re toku ne aroha Amana o aui tō tārua roi tāku e he mane Hoki runga hoki raro pakakina mai e tōku nei aroha Amana o aui tō tārua roi tāku e he mane Amana o aito tārua roi tāku e he mane.